Ibuzuba buba tubuya bubola tuyonka bujulu Buli tata weso abangeli babwe Tuya kusegere langambo twafutulwa muli Jesu Tuyo imba aleluya Ibuzuba buba tubuya bubola tuyonka bujulu Buli tata weso Sama imishini miwa tuya ngolide Tuya guwana bainogi Aba mose
Yewa mose kwa wabola uli Jesu Kwamana Musa Jesu la wita Yewa Musa kwa obola uli Jesu Kwamana kambo jindi jamana Jamana
Tubuya bubola tuyonka bujulu Kuli tata weso Abangeli babwe Tuya busegere langambo twafutulwa muli Jesu Tuyo imba aleluya Ibuzuba buba tubuya bubola tuyonka bujulu Tuli tata weso Abangeli babwe
Tuyo imba,
tuyo imba, aleluya,
aleluya.
Ibuzuba buba tubuya bubola tuyonka bujulu.
Oh, aleluya.
Buli tata weso,
aleluya.
Abangeli babwe,
aleluya.
Tuya kusegere langambo twafutulwa muli Jesu.
Aleluya.
Tuyo imba, aleluya.
Oh, aleluya.
Ibuzuba buba tubuya bubola tuyonka
Aleluya
Tata weso
Aleluya
Abangeli babwe
Aleluya
Tuya kusegere langambo twafutulwa muli Jesu
Aleluya
Tuyo imba